ndaharumukije gusa kunza Silent Vibes ribaza ko meze neza kuko ibona ndi imbere y'imodoka ya Primus bazanye ihiganwa rishaje twa ngo Primus Star tagata na Primistar, right? Ndabitwagiye kuri Primistar nta vyonzi ariko ntiganwa ry'abaririmbyi basanzwe bafite ibikorwa bamaze gukora ariko numvise menga hariho ibihangaga bitabitemerewe ariko just shaka kuvuga makuru yose reka ndabareke muje mwumvise conference de presse bateguye hama nibura umuririmbyi dukora abarimbyi imisezerano y'urugana wiyandikishe 15 million c'est beaucoup nous sarama kuri yawe 15 million c'est beaucoup gana wiyandikisha mu mushwe gu bara kumwotsa ndira ayo mahera ko ikwiyandikisha ni kuva no le 6 août jusqu'à le 12 nimisi mike ni insomene gusa rero reka ndabahakanya mwumvirize byinshi bigizwe bigiziryo higanwa hama ntimwezi te kwiyandikisha kuko je abandirimba maramatswe ndagaje mu gamahera kozo masi ndirimba rero mugerageze mu tega amatwi conférence de presse hama mwumvirize akabijya nakabinywa kayo wiyandikisha wavyumvise cyangwa ubigaye nta kundi si jewe
mwiriwe nongeye kubashimira kubona mwitabye ubutumire mukita ubutumire mungana uko mungana nukuri biranezereje hanyuma nkuko mugenza Jeremy abivuze twashaka gutanguza icese iyi higanwa yitwa Tagata na Primus Star iyi higanwa ifashwe mu mugongo n'ikinyobwa Primus hama ngira nkuko mubizi Primus ifata mu mugongo ibintu byose bija no ibintu byose byo babija mu bintu by'abaririmbyi aho ngo bita kuvuga kama kampanye musanzwe munsi hariho Primus League hakabaho na Primusique uwo mwaka rero twariyumviye yuko twoshigikira ujya muririmbyi amaze kugira intambwe muri uwo mwuga amaze gushiramo amahera atari make agashiga ku ntambwe asohora album asohora clip video turavuga ati rero n'umunsi reka dushigikira ujya uwo muririmbyi hama tubatumirire bashobore kugira iyo higanwa mushobora kwiyumvira ati iryo higanwa rizogenda gute uno munsi tugomba dutumirira abaririmbyi bose barungike no vuga alliance no sinzi ngene bakivuga mu kirundi aho umuntu azotora indirimbo bamaze guproduza tuzoba dufise ambambre du jury bazoshora gukuramwo 10 ba mbere abo 10 ba mbere nkuko tubivuze bazoba batowe niyo jury hama muri abo 10 tuzoca tuba berekana aho abene gihugu bazoshobora kubatora uburyo bwo kubatora bizoba bigenda biratandukana twaragize bwinshi bubaho kugira umuntu wese aronka amahigwe yo gushobora gutora umuntu amushimisha muri abo 10 rero tuzoca dutoramwo batatu ba mbere abo rero batatu ba mbere nibo bazoronka agashimwe ako gashimwe rero nagashimwe kanezereje muri abo batatu umwe wese azoronka imiliyoni 15 ico giheze abo batatu twegwe nkuko dusanzwe dushaka kunezereza ujya mu consommateur wacu wa nyuma tuzoca tubatembereza mu ntara bagira kimwe twita karaoke aho bazoshobora kunezereza abo banwanyi natwe dusanzwe dufise mu bare muri izo ntara zose hanyuma birangire tuvuga ati abavyukuri barafise ubucuti na Primus barafise icyo bagiye gukorana mu minsi iri imbere iyo rero higanwa yacu imeze gutyo murashobora kwibaza ati mbega iyo jury izobigizwe n'abandi nashoboye aha hashoboye kuba abamambwe babiri ba jury muri sana ni batatu aha turafise babiri ngira si ubwa mbere mubabonye ngira baraza kuronka kanya présente ahanini ni ivyo iyo higano izobimeze uko izomara ikiringo cy'ukwezi izobirangiye murakoze kubirekeye ikibazo cya mbere cerekeye ibiteramo nkuko nari nabivuze ni ibiteramo twari twateguye bizobera mu bubare ivyo biteramo akaba ari mu ntumbero y'ukuryohera ujya mu consommateur watch twe gihe bizoba kubera bizoba mu ndwi zitatu ico gihe tuzobisabira uruhusha hanyuma tururonse tubikore tutabironse tuzokwisunga amategeko azoba ariho ico gihe yego hanyuma ikibazo cya kabiri gituma twafashe batatu bakaba aribo tuzoha ako gashimwe ni kubera twe tuvuga ati ihiganwa igize n'ibice bitatu nk'uko mwabyumvise ibyo bice bitatu byose hagenda harabamwo ugukuramwo bamwe bagenda bararutanya tuca tuvuga ati umuntu by'ukuri habaye ibyo bice bitatu by'ukuriganwa nta kuntu umuntu yosigarana umuntu umwe reka dufate batatu kubera ubwa mbere twiyumvira ko azotangura nk'abantu ijana tukamanuka tugashika kuri cumi tukamanuka kucuva kuri cumi ukajya kuri umwe by'ukuri mbona womenga woba uriko nabo baririmbyi uriko urababona benshi bazobabanganya ubumenyi ca tuvuga ati reka rero tufate batatu abari bo bazoronka agashimwe kandi dufashe umwe urumva igihe twogiye muri ibyo biteramo umwe ntiyobishobora naho rero havuye batatu yego merci uze cyane numva ari ikibazo kimwe mu bisanzwe cy'aba brand ambassador twebwe nk'uko twabivuze tugomba gupromotinga abantu novuga bamaze kugera ku rwego mugabo batarashika neza na neza bajya ba brand ambassador n'iby'ukuri twarabahaye akaryo ko gukorana kandi turabishima cyane rwose byaratumye Primusique igira intambwe igeze ko kandi iri hejuru mugabo n'umunsi twiyumvire y'ukuri ko twopromotinga abo bantu bari hasi bakeneye gufashwa tukabaduza bivuga yuko bajya turafise ingene tuzokorana mugabo ntibazoba bari muri competition yego kubera barimwo barashobora kuba ari bo usanga agashimwe kagiyeko kandi atariko tubiteguye. Thank you.